ya blantie no ho se nyame adane dia kire me so ye kremoni meboa
me kremoni sofo we di opoa me komo zama zama
emris be
nyame ya kire wa se ne
sofo se ne
nyame ya kire wa se ne
sofo se ne
nyame ya kire wa se ne
sofo
Yamia Yachira wa sene
Sofo, sene
Sofo, 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 sofo Anante 10 million,
eh, 10 million
Anante 1 million,
eh, 1 million
Anante 2 million,
eh, 2 million
Anante 3 million,
eh, 3 million
Sofo, 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 sofo Sofo, sofo,
sofo, who prame, anonte no fa 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 fa. Manyanje, pa koma una na kanswa kanswa. Ugu ma warrior, debi amin kosa, minfa pepe suru wusa. Nkomsha na dosu, ansha waku ubiba. Aza, sofo,
sofo, sofo, sofo, sofo, sofo, sofo, sofo, sofo, anonte 10 million.
Hey, 10 million.
Anante 1 million,
eh, 1 million.
Anante 2 million,
eh, 2 million.
Anante 3 million,
eh, 3 million.
Sofo, 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 sofo. Nyamia yachira wa sene.
Sofo, sene.
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 Sofo, sofo. Sofo, 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 sofo. Anante 10 million,
eh, 10 million.
Anante 1 million,
eh, 1 million.
Anante 2 million,
eh, 2 million.
Anante 3 million,
eh, 3 million.
Sofo, 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 sofo.
Makerony, oh wait,
keep on coming here.
Yanko, 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 yanko.
Sofo, 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 s